That's Gemma Collins. Gemma Collins dancing on a house. Woo. Not funny really, is it? I don't know what I'm laughing at them for. Whoops, that's it. That's it, you'll get a bit loud. It's quite nice, isn't it, when you have a bit. Woohoo! Da 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 da